kuzava lonyaka le delimitation e delimitation ibale lethe lesikhiwa elicho ukuthi kuzadwetjwa kakutsha ama boundary ama wadi kudwetjwe kakutsha ama boundary ama constituency ilizwe lonke umsebenzi lo kudwetjwa kama boundary uqakathekile kakhulu ngoba iweight yakho uyabe ufakwe esikalini uyabe ufakwe esikalini njengebulawayo ukuthi iweight yakho ingakanani elizabathuma eHarare ukuthi bayelimela banengi okungakanani nxa behamba bephuma kobulawayo belutshwane cine bengu-5 bengu-6 kumbe yi-1 kutsho ukuthi ilizwi lakobulawayo liyabe lingasazwakali esigodlweni khonale kutsho ukuthi indubo zenu ziyabe sezilabalutshwane abazichazayo abakhuluma ngazo ephalamenti khonale njalo kutsho ukuthi nxa sokusikhetha uhulumende sokudingwa amaminista nxa sokukhangelwa laphana kule 3 evela kobulawayo ligcine lingelalutho lakukhabhinethi yenu oyedwa siyazwisisana so kuqakathekile ukuthi sirejiste sibe baningi ukwenzela ukuthi esibathuma ephalamende babe njani babe baningi bazwakale nxa bekhuluma yikho kuthiwa yi-representative democracy bangasuka babe baningi kakhulu emaswingo thina sibe balutshwane kutsho ukuthi abamaswingo yibo abazaziwa izikhalazo zabo kwedlula thina kobulawayo so bantu bakithi umsebenzi eliphuma liwenza lamhlanje ngumsebenzi oqakatheke kakhulu ngoba uzatshengisa ekugcineni isisindo ukuqakatheka iweight yakobulawayo every time kule delimitation since independence nxa kuqunywa amasithi kuyabe kuqunywa kobulawayo kuqunywa emat north kuqunywa emat south kuyengezelelwa eHarare kuyengezelelwa emaswingo kuyengezelelwa kithi emvela khona emiglen siyazwisisana ngenxa yokuthi sisuka thina sibuyele emuva sivilaphe yithi esiqala ukukhalala umntu usethatha ibhathi sihamba yithi esiqala ukukhalala kuntshintshani uhleze bhawu bamba isikadi kutshintsha isikadi soneso so iprize yesikadi yona leyo uyenelisa ukuthi ihlale phansi nxa uthume kuhulumende abantu abanjani abazi umsebenzi kanti sithi sibulawayo yi-strong hold yethu njenge-triple C yantsho otho singarejista sibe baningi kobulawayo upresident uchamisa sokusibalula ukuthi enjani angene ngoba sibanengi lapho kuthiwa siyi-stronghold ye-triple C kodwa singaqala thini ukubuyela emuva kutsho ukuthi ama-chances sesiwehlisa phansi thina sifuna ukuthi sinjani siwakhweza ephezulu yikho ke singenene ebantwini sibakhuthaze yi-first step ye-election yona le ukurejista zimbili izigaba zokuregister sona sesokuqala oregister kungaka draw akwakutsha ungaka dova kwakutsha ama boundary kube lesesibili after ama boundary service locate register kodwa liyabe velese lilama city amalutshwane nqa linga register nga kathesi siyazwisana. Thank you.